Zibomvu, zibomvindo angwazeshowe, zibomvu. Kuyohluka lento kunesiqanda uye. 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 Zibomvu, zibomvindo angwazeshowe, zibomvu. Kuyohluka lento kunesiqanda.
Kwezinsizwa ngawe nayibona le, ngawe nayibona le.
Ingane yami afe.
insizwa senqalela lathi salanga phala umfana Umanza sovoma ndoda
Umanza
Commandant,
Commandant, Commandant, Commandant, Commandant,